phone. Tumekuja kwa machungwa leo.
And today karaoke is very plugged because
we can see you in the Naivas.
Na kwa nini by the maskari walitolewa nini?